Abo ino program ikumine. Muri kino kyalo indalama kantu. Ino program yabanye nefwe imisepela abaume n'abana kashi abachululuka n'okupeshiwa amano palo amikalire. Yabonse abashitisha pamishika atemwa pamarket abashitisha mu misebo mutuntemba mumatuka pamayanda batamanga nabonse fyababomba nango abalefu okubomba omulimo oyitwa obukwebo. Abo bonse abaletendeko olwendo lwakuwamya kwemikalire nabonse abekala obuumi bwa efiryako kale kale leero abalefu ayokutwalirira okwishibira pona fimbi babunonji makamaka abafuwa yoku belenga ifi ya Makwebo lelo waba sango kuti ifi tabu efingi na maprogramu ayengi pa Makwebo ifi ingi fia lembu afie mchingereshi muli ino programu tatu lelo mbili shefi umafia mulopa ifi ya bufufu ntungu nangu ifi ya kuitakisha nakalia tulela ndafie pabantu kuika lobu minga abantu. Muri iyi program tulela ndasana n'okubonfye ishwiri akutira bana Makwebo nangu bashima Makwebo nimukuti mkwai tatulefwaya banyine fwebale mona kwati ama program na fyonse pipangirwa afye bashifwe kabiri tatulepiribulo okutira bambya baletendeka Makwebo tafiba 14 ifyebo fikumine fyebonse aba omena abana kashi abalumendo naba kashana abakalambane emisepela abalefu okwingira mu Makwebo nangu abalefu okuya pantanshi muli oyo mulimo bambi kuti bala tuipushana okuti mushoyo uine uleleto yu program ali uina mukwahinga fyafinecha abakuli bakafundisha bala funda abantu baya mukwenshe ndeke bakafundisha kuti bafunda bashinga nga bala lepula abantu bena tabalele pula bakafundisha kuti bafunda abantu baya baba manager mu company aya lekana na ifo bene mukwai tulechi tefyo kuti tufunde kwa abantu bambi abengesa wa miefintu ukuti na ifo bene twaisa nonkelamu tatule pibulo kuti na tuchirabonse abale umfakuli program amano iyo lelo mkwai matira amano mambulu wakabizi amano yana fumamu ifuesa yaya mutulu ichi mkwai echo tuachitafi
bonse imwe mototontu mama tuamu Makwebo
kabebe ni
mototontu tata imatuamu Makwebo
bese womfwe